Don't worry,
Aua le Popole,
about a thing,
Aua le Popole,
cause every little thing is gonna be alright.
Aua le Popole,
ala ile tae a susulu melela, ia e maua o le fifia, fa analo ia o mea fita.